bonse abamupokelela balipele makaku babana.
Bonse abamupokelela balipele makaku babana.
Bonse abamupokelela balipele makaku babana.
Yeah.